ine Joseph Isaac Chilwa amene nili chairman wa kwaya imeneyi ine navumereza kuti likhale likhale chairman wawo wa zimayiwa ndipo taigwira ntchito kwambiri kuchokera siku la chiwiri mpakufika na siku la lero ndiponso ndiyamika Mulungu kuti zinthu zonse zayenda bwino komanso ndiyamikira azimayi amenewa zimene apanga kuti anivera ine pamene ananiitana kuti ndikhale mtsogoleri wawo komanso ndiyamikiranso bwambo Chimpeni kuti iye anaigwira ntchito yowaphunzitsa azimayi awa ni bambo achimsalaza iye anthu awa ndikuwayamikira kwambiri kuti anachita bwino kwa basi ndiyamikiranso kwambiri azimuna wawo kuti azimuna wawo anawapasa ulemu kwambiri pa nthawi imene timachita zimenezi azimuna wawo towayamikira nchakuti anagula zinthu zambiri muzipa nyimbo 10 nyimbo ina iliyonse inali ndithu ni saru yake imene kapena kuti dzesi lake limene amavinira ichi ni chinthu chachikulu kwa basi chakuti anthu kuzitsa zimenezi ndiye kuti munthu wazipereka kwa mtini nikuwayamikira kwambiri azibambo amenewa komanso ndiyamikira adini athu Father Reverend Mponda potivomereza programu yathu imeneyi kuti ichitike izi nikuthokoza kwambiri komanso nthokoza ena onse amene atenga pumbali pa chimbali chimenechi kuti mpaka zichitike chifukwa sichapafupi ayi muzi wa sabata losi la tunthu ili takhati kuzungulira zungulira ndiye kufikana mpaka lero zinthu ziti choncho ndiye kuti tene luthokoza kwambiri niyamikiranso kwa bambo chake mahala amene atijambula kuti iwo sanabve kutopa masiku osewa anakhala bize kwambiri kugwira ntchito na azimayi amenewa komalizira kwenikwene niyamikira ambuye yehova mulungu wakumakamu kuti watirola kuti mpaka usafika siku la lero zinthu izi zidzatheka komanso nikupemphani onse amene mudzagula mbali imeneyi kuti ambuye akudaliseni pamene muzikaonera zithunzi zimenezi zikoma
ine dzina langa ndine mayi Cecilia Chimpeni mkwayayi ndine kwaya mistress ndipo ndikumuthokoza mulungu chifukwa cha zazikulu zimene anatichitira pa nthawi imene tinangoyerekeza kwaya imeneyi inayamba mchaka 2004 kufikira pano tili ndi zaka zochulukirapo ndipo chifukwa cha chimenechi kuti tifike mpaka apa kunali ndithu kulimbika azimayi tithokozeso abusa athu amene anapereka chilolezo chonse kuti tikhoza kuyamba kwaya pa mpingo wathu ndipo chifukwa cha chimenechi mulungu anatilimbikitsa kotero kuti pano tikunena pano ichi ndi chimbale choyamba mkwaya yathu imeneyi koma tili ndi masomphenya ochuluka kutsogoloku mothandizidwa ndi mulungu kuti tikufuna kuti tifikire chimbaleso china mutsogolo muno kwa anthu nonse amene mudzadzibvera nyimbo zimenezi ndipo mudzatengeka nazo mitima yanu idzatsekulika mukadzabva uthenga wochokera munyimbo zimenezi ndipo ndikudziwa kuti ambiri mudzatembenuka mtima mukakaonera chimbale chimenechi ambuye akudalitseni pamene mukulandira uthenga umenewu zikomo
ine ndine Helena Sakala chairlady wa gulu la Daughters of the King amene ndithu ndimalimbikitsa azimayi awa tayenda mnyengo zosiyanasiyana zowawitsa zabwino tikuyamika Yehova chifukwa cha moyo umene umatipatsa ndi mphamvu zimene amatipatsa ndi luntha lonse logwiritsira ntchito pa zimene iye Yehova anatikozera kuti tikathe kugwiritsa ntchito nde ndikuthokozaso wonse amene anatithandizapo komanso amene anali ndi luntha lotilimbikitsa kuti tipite patsogolo tisafoke. Ndipo nthawi imene tayambira ndi nthawi ya Itali, papita zaka zambiri kuti tikafikire apa. Ndipo Mulungu yemweyo watikomera mtima ndithu kuti tipezeke kufikira mnyengo iyi. Nayamikanso onse amene ali mkumvera nyimbo zathu kuti Ambuye awadalitse onse kuti kutsogolo kuno atilimbikitsebe kuti tichite bwinobe. Ndipo ndiyamikanso abusa athu, atsogoleri akutchalitche kwathu amenenso anatengapo magawo kumatithandiza kuti amusafoke. Ndipo nayamika ma directors awathu amene agwira ntchito pamene tayambira kufikira apa. Ambuye awadalitse onse director amenewa kuti apitirize chikondi chimenechi achionetsa, asafokeso nawo tikhale limodzi mpaka kufikira pamenepo. Ndikafika pamenepo ndingoti dzikopo. Ambuye adalitse onse.
Ine ndine Maria Chabe Machindamba, ndine secretary mkwa ine tutoza Mulungu kuti chimbali chathu chatuluka chifukwa cha chisomo cha Mulungu. Ndipo ndithokoza kuti Mulungu atitsogolerebe kuti mene tizikafika mtsogolomo tikatoza chimbali choposera pamene dziko.
Dzina anga ndine Francis Kandomo, ndimapemphera ku St. Luke's Anglican Church ku Jalo. Ntchito yanga mgulu limeneli ndine choir director amene timakhala tikulimbikitsa gulu limeneli kwasokola azimayi kwayika pamodzi kwalimbikitsa pa moyo wauzimu kuti gulu limeneli lipiri patsogolo. Tafikira pano tadusa zinthu zambiri, tapanga zinthu zosiyanasiyana kwalimbikitsa azimayi amene kuti afike pamenemo kwaonererapa. Kwa pano tikuyamika Mulungu koposa pa ntchito yakulu imene ikugwidwa pa azimayi amenewo. Ndipo tikupemphanso kwa azathu amene mudzagula nyimbo zimenezozo kuti mudzionerere, musangalale nazo. Ndibenso yankhula zambiri kwanga ndikuthokoza nonse amene mudzakhala mukuyang'anira nyimbo zimenezi. Ndipo ndiyamika Mulungu mzose ziko mkwambiri.
Mitima, mitima.